Oh, wazifaka utata kasine. Hayi, xa buthisana kanodlulwa tu into itrenda. Bakhona ke abantu bathi uyayithanda iattention okanye unabo ubu cloud chasing tendencies. But ke bendibona ndingayiboni mna loo nto leyo kodwa ngoku I think I'm starting to see it. Molweni ndinamkela kumamkopozi TV. So kukho esi story ke guys ebesitrenda somfana wase Equatorial Guinea ogama lingu Baltasar ibeng engonga. Na lo mfana ke ebesebenze financial crimes investigation tontoni phana kwa ebuhulumenteni ne and then ke ngoku ebephandwa yena qala for ubuqhophololo yaqonda ekuphandweni kwakhe kwathathwa iphone zakhe kwathathwa i-laptop zakhe xa bengena ke kwezinto zakhe babefuna ujonga ke inoba kuliphando labo lobuqhophololo nabo bedibana ne-videos zamanyundululu over 300 ebhizi elala nabafazi ababantu aclose kubo obrother bakhe omalume bakhe opastor emsebenzini ulala necolleagues and isikakhulu ngamafazi babantu ulala kwa nabantu abamithi kuningi kuningi lo mfana ke uBaltasar unabantwana abayi 6 from unkosikazi wakhe uthe over lento kuthiwa wafeinta into yothusayo ke bethunani ngoku esenza lamanyundululu ebengafaki nejazz likamkhwenyana hayi bengaqalisisana yo hayi unesibindi sana nanku umfana so noma niyazibuza bake ngokumamgo utata Musa Mseleku ungenaphi yena yonke lento nanku utata Musa Mseleku eposta ku Instagram wakhe ifoto yalo Baltasar nonkosikazi wakhe nefamily yakhe ushare profu i screenshot noba sento bepostwe ngomuntu samon social media wabhala some men cannot share these videos with their partners for a number of reasons. Now, a screenshot is sibhalwe uba lo mntu uleli na bantu abangomama ba over 400. 100 of those women kweza videos banga bafazi babantu. Wabe esithi what is this world turning into? Moral lesson. No matter how much you trust your wife, do DNA test. Yes, indeed. Into ebhalwe kwesa screenshot esishare ngutata Musa Mseleku keleyo. So, abantu babe besithi wena qala. Yenza iDNA kwaba bakho abantwana. Wathi omnye ke nawe akho mehluko phakathi kwakho nalo Baltasar. Umehluko ngoba nje wena akukho videos zikhoyo kanye zibhaqiweyo. Abantu ke bayathanda ukuthi amakhosikazi asesithembini. Gawona wona thanda utshita ngoba kaloku umyeni ungilona amakhosikazi amaninzi ufuneka kulonkosikazi uhleli lo i-1 yena then usenazo ke ngoku nezanciza okanye inawo nama girlfriend ecaleni so imagine ke ngoku if nomakhosikazi ayi-4 okanye ayi-5 umuntu ozafike nini kuwe uyabo kuthiwa ngawona wona atshitayo ke sana so ingathi naye ngeyokwenza i-DNA kwakhona ke abantu abathi aba-understand le caption katata Musa can itsho noba niyi-understand njani xa isi Musa abantu abaninzi abano share as videos kunye ne partners zabo because of a number of reasons inoba zintoni ke ezo reasons mamgobhozi uyanibona ku video elandelayo bye.